ufuna mhlobelela uthi sisenkonzweni yokuhlabelela hlabelela nawe
hlabelela
sisenkonzweni yokudumisa hlabelela nawe
hlabelela
sisenkonzweni yokuhlabelela hlabelela nawe
hlabelela
sisenkonzweni yokuthabula hlabelela
hlabelela
sisenkonzweni yokudumisa
Oh, Yeah.